Yeah, and since we won a Grammy Award, you know, like your life has escalated to another level. What's happening?
Yo, life I'm extreme in Jungbon.
Yo, try me, pal. I mean, I have stress, Emily. Financial tontons, they're killing me, literally.
Ngiyakubona ninini unalesidudla salapha ekhoneni nje awu-understand uma ungibheka awubona ukuthi lo mkhaba loyo ubuhlungu
yazi mara inkinga yami ukuthi ngizayenzana ngisho yibo abantu abaselevelini neyami currently.
Ene mngani yazi wena bengizohamba nawe ematafuneni siyophuza kodwa ngizanje uhambe nogela ugela afika aphuze wena yena angahambi kuyoza maye ebhodleni. Azini kuningi mngani ithi ngizokubona
chabe. The problem is phela ngisho nami ngiyazi ukuthi masifika laphambili ngizoba yiphanda. Like literally
hambogeza mtasa uzongithola ithi ngibona ubabala lo sobuya sikhulume.
Okay baby,
so ngihamba. Bye.
Alright, bye. Is it cat?
Akafoni kanti lona. Hayi ngeke. Hayi uzongithola na. Yes. Sizoya mtase khululeka. Yes. Plaza ninamathanga amhlophe. Mekumiswe. Kunini nithi mekumiswe zethu la ngaphandle abangiboni. Khona ngene.
Wadubula nje udubulizwa yini Jennette?
Hayi bo, kunini lapha endleleni kudlula imoto ezenzima kabi ngithi make me water jam namunye. Yo, mina ngikhathele shuthi wena ungidlisile lento oyindlisile yona uzoyikhipha namhlanje.
Alo, kungitshele la uzeleni la?
Nhlakanipho, ngize ne-pregnancy test angisazizwa kahle.
Iphi yona? Kube umuntu nobufakazi Jennette man.
Ya, nansi nana.
Okay ke ngiyayibona ibereka njani ngile.
Angisho khona ama-instruction. Sizobona nathi.
Right. Ngiyabona la i-line eli-1 lithi ukuthi negative. Nakamabili kutho ukuthi positive. Ukhona umntwana.
Hayibo kanjani? Ngoba nana kuzama ukuthi i-line elilodwa kusho ukuthi umntwana uyi-1. Makayi-2 ama-20.
Jennette khulisa amala mani. Umntwana nakangekho ke kuba nani la? Kuba njani?
Kuba blank, akubi na next.
Awa Jennette ke ngithi mina ngiza kubona ngesisu. Ngoba isisu nasingekho akunanto engizoyikholwa mina ke. Okanje angikholwa lutho mina.
Hayi then sobona ngokuthi ngihalele ipapa nepiano ukuthi ngimithi.
Awa ke Jennette siza kubona ngalokho. Iye mntazana.
And ithi ngihambe yazi unuka amehlo.
Uyabona ke nje Jennette sizokucabana ngento yakho le.
Awazi uma ukhulele nje uzwa that wet smell nje.
Nasi pregnant test. Khamba ukutesta nakuceda ubuyela uzongitshela ama-result.
Hayi inkinga yakho ukuthi unenkani inhlakanipho. Wazini ngama-pregnant test ngoba lezi zinto zaziwa yithi abafazi uyindoda nje.
Ayisuka wena mani. Loka kuthi ukuthi angazi lutho mina Jennette.
Okay inhlakanipho. Cela ungithengele i-time i-R50.
Ngiyajoke ukuthi nekulu yangeke ngisayithenga.
Imoto ka-R50 kahle bo. Bethi imali inhlakanipho.
Jennette imali anginayo. Ngisho nawe uyazi ukuthi ngizaseyiva mara.
Hawu kodwa ngithi mase.
Ngocala umntwana abantu kabuhlungu kangako. Inkinga iphi?
Hayi ukuthi iyanginyanyisa le ntombazana. Hafi izenza ngcono ngoba yona ihamba umhlanga ngoba nakho yona i-virgin.
He, senizondela abanye abantwana ubutshitshi babo. Nawe ubutshitshi bakho bakunikela. Una-10 years wabubhubhudla wadlala ngethuba mntazana.
Kahleke wena futhi unamanga lona akaselona i-virgin njengoba vithike kanjena.
Ah, Jennette, khulisa umntwana abantu lo wena ubutshitshi bakhe man.
Hawu. Vele nje, thola ukuthi kuku yakhe ikhamise engathi izothi Gomora. Ha ha ha.
Our Jennette, ayi uyakhuluma yo. Awangiba ukhabe mntazana. Awangiba ukhabe mntazana.
Hayi.
Hayibo, ubani uthe ngifuna uhamba? Mina ngisakhuluma nawe.
Jennette kinga kaphandla kumakhaza. Uyabona ngimbethe nosolalaphi? Asikhambe sokukhulumela ngendlini ke mfowethu.
Hayibo, wayendlini.
Okay ke Jennette, kumakhaza. Ithi ngiyokulayitha heater, asikhambe sokulayitha heater.
Okay.
Kawa ngiyadlala man, angeke siyendlini. Nguwe nje ufuna ukungena kwami. Wena obungiqhomela kangaka.
Hey, ha unhlakanipho. Uyabona nawe kudingeka ingube namehlo. Nami ngiyalizwa lekhaza.
Ende begudu uthe wena usidisi. Sizokuthuma hlaiza umntwana man Jennette man.
Hayibo, izodlowa.
Waye kungamane kwenzweke esinga lokho sibhizi sikhuluma la.
Ithinyo thenga le i-time le yakuqala.
Alright ke ungakhamba. Ngiza kulinda khona la.
Hawu nginike mos, ngicelile imali.
Jennette man ngithe angina mali.
Hawu unhlakanipho. Kanjani manje?
Jennette waye ungaapply 350 kanti.
Mina u350 ungithatha otherwise yazi.
Ungazenzi ngcono wena ngama 350 wena. Ungathi uhlulwa i-50 rand uzobhalela uzongikhomela la ngokuthi wena ufuna 350. Hayi kujame kancane Jennette, Jennette hawa.
Angiyifuni mina, kufuneka imisebenzi eMzansi, hayi ama 350. Hayi asambe. Asambe. Hayi ngeke.
Kase.
It's funny. Awucime lento yakhe yanginyanyisa. Kwenzani? Khome kancane, umntwana ulambini, hamba umphandela njengendoda. Yasebenza wena. Hayibo, awume kancane ngalento uthi yakho. Yo. Ngathani uzumela umntwana ukudla. Kulambile ingane, yasebenza wena. Yo. Ethengilana. Uzongithola ngiready. Mathatha isikhathi.
I'm going to take a look at my lamp. I've been missing you, by the way.
Is the work standoffish?
Yeah, but then the work like is depriving me of you.
I don't have any choice. But yes.
But haven't you been missing me though?
I have.
For real.
A lot.
Okay, baby.
You are so super comfragalajastic.
Yes, it, baby.
Yes.
Oh, thank you. Chalebua, my love.
My love.
Mm-hmm. I love you too.
I really do.
My love, like literally, right now I was thinking of, because go high, ne? But there are something yana, some occasion yana, so like.
I'm Khali. No, I'm for
Kes
Krumer. Hi. I'm for Kes Krumer.
So, Kalala, man, bija.
Esh. I'm Khali, man, Gumbi, man, for. Ngiyalila mfowu man, yazi ngingiba ungoleke 150.
I'm sorry, baby, can I talk to you for a moment? If
yes, yes, ma'am.
Can I talk to my man for a moment, please? Why mele abangani baholwe ithona baboleke imali ku? Like literally, I don't get that. It doesn't sit well with me, why?
Baby. Ah, just friends.
Friends? Okay.
And I'm a supportive friend.
Baby, born in Togo, I mean, look at my nails for heaven's sake. But then your friends come to you to borrow money apparently.
Sizo ikhuluma
ngayo.
Yeah, no. Kyagokwa. Next time, come pona ke nala banana. Uskatla. Because that thing is disgusting. I'm up here. Now my girlfriend has left me because of you. Go swane tsho gore ge ke fitla ntlo kelo. You see that thing? I'm gonna give you.
Ah, boza bungele phe khulu ya bona nge 150 leyo mfo. Za bungele phe khulu ngiyathembisa ngizoyibuyisa mfo.
Yeah, I hear you. The problem is that I don't do cash. I'll transfer you. So what's your number for Capitec? You'll check your message.
Next
time.
Yeah, I'll give you it.
Next time.